Nō reira, he raru nui tonu te toko iti o tātou e hihiri ana ki te pōti. I Whakatāne, kua rā ke etahi Māori ki te whai tūranga i te kaunihera ārohe. Ā, hei tā te rangahauara paira tāwhai, mena e hiahi ana ngā Māori o Whakatāne, kia rereke ngā āhuatanga whakahaere i te taone me pōti.
Kia tere ke koutouna ki te haere ki te pōti.
Te whakahaua tēnei kaitono i te tūranga kahika o Whakatāne.
Me maranga ake tō tāua iwi. Maranga ake nā mea mangere nei ki te ata titiro i te kaupapa nei.
He kanohi rongonui no te pauaka whakaata, kua whakatū nei i tōna ringa mo te kaunihera o Whakatāne.
Kua pau te wā mo te ngoikore. Kua pau te wā mo te tōroaroa i ngā mea katoa. A koe nei tonu waku kōrero. Whakataha hea wērā whakaaro. Mēnā kai roto i a rātou, kia tīnihia nā hakihaki nei. Tēnā whakamahia ma tō pene.
E āwangawana nei ki te iti o te hunga nō tēnei rohe kua pōti.
Nā ahakoa te nui o tēnei o ngā rohe kārea nō kia eke te nama o ngā kai pōti ki te 30 ōrau. Mō te rohe o Waio Haume Karatea, a he 22 ōrau te hunga kai pōti. Mō te rohe o Murupara, he 20 ōrau. Mō te rohe o te Urewera, he 18 ōrau te hunga pōti. Nā, mō te rohe o Rangitaiki, he 29 ōrau. Mō te rohe o Tāne Atua me Ruatoki, kua hipa i te 30 ōrau. Nā hoki mai ki Ohope me Whakatāne nei, kārea nō kia eke ki te 30 ōrau.
Kua oti i tēnei kaitono mo te tūru o Whakatāne me Ohope te Ruatau e hanga rau taki ana, kia whakapiki ake i te nama o te hunga pōti o tēnei rohe.
I think our people have lost faith in the system, that they believe that no matter what they do, it's against us, because it seems to be the rich are getting richer and the poor are getting poorer, and we see it in our streets.
Nō reira tāna, ki te hiahia kia panoni i enei ahuatanga me pōti.
If you haven't enrolled, you can put your enrolment form in to Elections New Zealand. VoteNZ is the website. As soon as they receive it, you're able to go straight to your local council and make a special vote.
Hei tēnei rāhoro i mutu ai ngā pōti motuhake. Rāpāra tāwhai, te karere.